mubisanzwe iki gikorwa jewe ndacyuha jigene ko kiragenda mbona ari gikorwa byo kuri gikwiye kuja no mu ntara zose kuko hejuru yuko hatogwa umwigeme muserukizi aturavye kuvya karanga kuvya ubwiza hariho ikindi gikome ibindi bikomeye cyane babiri nyuma uwo mwigeme muserukizi mbega tumurondera ko ubwo bwiza gusa canke tumurondera ko ubwo bwiza bumutuma ashika abantu bakamubona bose mbega yobagiye ajanye iki kugira ngo niba mubona icyafise ishobore kugira neza abandi rero twiheje akamaro kavyo tubona mu gihugu cyose bikwiye kuba umwigeme akareka kuguma yinyegeza cye kwibaza ko atacashoboye akabona yuko ashoboye maze akagerageza rero utinyuka akaja habona kugira ngo ako karanga kiwe ubwo bushoboza afise ushobore gutuma hari aho yokwega akabashikana imbere tuzobashigikira kuko uretse twebwe ku giti cyacu nk'umuryango tuzokora ibyo dushoboye tuzokora kandi no dufatiye naho dusanzwe turangura amabanga ku gihugu mu rya mugambi w'iterambere murazi y'ukugwaruka rurashimikirwa ko cyane kugira ngo ushobore gutera imbere gutezwa imbere rero dufatiye ku migambi leta imaze gushiraho y'ugwaruka tuzokora uko dushoboye kugira ngo tubereke ingene bashobora kwinjira muri iyo migambi leta yabashiriyeho nabo bashobore kuyironkamwo akarusho.